inyishu y'umushiki w'intwari yo hagati mu buto yibonye ubwa mbere yaratubabaje, ariko imaze kutubabaza kubera atatwemereye ko abantu bacu bose bashika kunamira abapfuye bazira ubwoko bwabo bw'abatutsi kandi bishwe n'intwari ya FRODEBU ari ababyeyi CNDD-FDD. Bimaze kutubabaza ariko byaratuguruye amaso, tubibona ahubwo ko ari akaryo ko guca twereka canke ubyiyereka abatari bwabibone canke batavyibuka yuko iyi ntwaro ifata Abarundi ikabacamwo imice. Kubera ubwa mbere nta n'iyinga ryari bwahere Abarundi bashika amajana nimba atari ibihumbi bahuriye mu birori byo kwibuka uwibutse Uburundi aburondera intahe yo kwikukira umugana Rudoviko Rwasore, harimo n'abategetsi bakuru b'igihugu, abo bantu bararenga 10. Urwo rukundo rwa Mumpekure rero umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu agirira hasi jenoside atarugiriye ba shebuja nawe nyine umenga yari arimwo, bica byibonekeza yuko ari ukugira ngo ahubwo ibikorwa byacu bamye bagwanye bamye batinya cane cane ntibije ahabona, kubera twe murabona ko twarahiye yuko kugeza abakoze ishyano ry'igihonyabwoko bahanwe tutazohagarika tutazohengeshanya kubaduma ku rutoke. Icyo nico ca mbere rero cavuye niyo uko kuntu twakiriye ubwa mbere iyo keti umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu. Ubwa kabiri kandi twarabonye yuko ahampande yukugira ngo bariko badukingira intozenye corona ngo abantu ngo ntibandure, harimwo kwa gutandukanya Abarundi abenegihugu n'abanyagihugu, kuko muri rya kete ryanditse mu Gifaransa mwarabibonye, ariko avuga ibyari bitujanye byagomba kutujana bizotujana kwiwubu, yanditse ngo murafise uburenganzira bwo kunamira abantu banyu vos morts les vôtres, ni ukuvuga ko aba yitandukanije abo bantu bapfuye abo bantu babuze ntituri kumwe. Nimba yitandukanije ka ubwambure ku mutegetsi, nimba yitandukanije ka leta kandi koko kuko ntiyasinyiganira ko guca hajya hasinya leta yose, yarerekanye yuko abo bana bapfuye atakindi batari atari ubwoko bwabo bw'abatutsi batabababaje, kandi nkako nta kuntu bababaza kuko nibo babishe bishwe na Sahwanye FRODEBU kuri ya vyaye CNDD-FDD kifukamye mu nda yahawe niho nyabwo byaciye bicika akagiye uko twebwe nubwo bitubabaza tuboneraho tukibutsa amakungu n'abarundi yuko n'ejo n'ejo bundi batosya bwose batubwira ngo arafise intwaro ikirabuzuriza kandi itababazwa n'abapfuye bazi ubwoko bw'abatutsi, ivuga ngo abantu banyu yerekana neza no mu nyandiko uko birandise yuko ubwa gatatu akagiye kwibutsa dufatiye ku vyanditse muri jaketi nyene yuko mwaka uyu hari mu kwezi kw'icumi 2020 harabaye intonzenye iketerindi twari twasabye kuja kunabira abacu mu kibimba, hanyuma leta ico gihe hoho yaragangatirijwe ko tudahonyurayo ngo kubera imbo z'umutekano. Ibi byo ko ikabitwandikira igihe yamirikira avuga ko mu gihugu amahoro yiraye yuko igihugu ari nyabagendwa, ariko kubera cira imoso igira ije kunamira abana bazize ubutusi bwabo bishwe n'abari bajejwe kubarira kandi bashigikiwe batumwe na leta agacacika umutekano mu kiyo. Rero ni bihakwa gusa n'ibyo by'uno munsi iyo bavuze umutekano wacumenga, kuko si twebwe tuwuhungabanya twebwe barazi ko atabirwanije twitwa nimba ari uko dukingira ni rwa rukundo rwa Mumpekure w'urwitwazo, kuko baba batinyana ntaryo rya jambo ribokera ryo ku mutima ryo kwama twibutsa twerekana abishe Abarundi babahora Abatutsi abari yuko ari CNDD-FDD twari uno munsi, ko murabazi ko yamaze abantu bategera ku mabarabara mu mapisi mu madorotwari y'amashuri aho basanze mu bitaro kuri za Rwa Karede hose, twebwe twararahiye turarengwa yuko kugeza abo bantu bishobora ko kabikabije, kuko icaca cy'abanyabwoko n'ikigira ibihigo muri cibagi kugeza rero bahamwe tuzokaba tubyibuza. Naho haho rero badashobora kutwemerera yuko dukora twidegembya ibyo bikorwa byo kwibuka, kubera baba bazi ko impera n'imperuka ari ibyo bizokwibutsa ari byo bizonakangura abagize iminsi bahoze kubera bafukamye mu nda bakatagira ubusaganirizo.